umunsi wa nyuma w'inama yatunganijwe n'umugwi CENI ujejwe amatora ngo hongerwe ko ikindi gice cy'iyandikwa ry'abazotora mu 2015 yarangiye bumvikanye abayitavye bose bemeranije yuko iyandikwa rya mbere ryabaye ry'abazotora ritoba imfagusa ariko ngo gyo kwitonderwa rigakosorwa kugira ngo abiyandikishije mu busuma bakugwe ku ntonde aho migambwe itavuga rumwe na leta barihanikirije cyane gushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu hamwe no mu gwiseni ngo bikebuke bahane abafashwe bariko batanga indangamuntu batabifitiye uburenganzira Mushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu ico kokwa ca mbere nuha n'abarongozi bose bafashwe bariko batanga indangamuntu kandi bidaciye mu mategeko Abavuga yuko iyandikwa ryaroye mu busuma bagiye batanga ivyiyumviro vy'ingene izo ntonde z'amazina yanditswe zokosorwa Domisien Dayize yahoze arongoye Burundi arimo batanze icyumviro cashimwe na bose
Pour les inscriptions dans la première phase Qu'est-ce qu'on fait pour extirper
Two tandukanya dute abiyandikishije mu kuri n'abiyandikishije mu busuma Inyishu nijya nabahaye ndabarahiye Umugambwe wose cyo kimwe ni yiroye hamwe itegerezwa guhinyuza ariko byo barakamara amazi mu gihe umugwi CENI wo kwimana zijya ntonde z'amazina yabiyandikishije CENI nishake yigirisha imanza amanza zigwire ariko muyisabe bashikirize zijya ntonde ibahajya amazina namwe muyakorereko muje mu makomisiyo ku musozi kuwundi Ekana Silvestre ntibantunganya yahoze arongoye Burundi icyumviro ciwe gisa n'ico nyene
Komakobije lo fichier électoral
Bega dukosore dute hari ivyo tutokwiyobagiza dutegerezwa gukora twebwe nyene ntitube binebwe naho vyaba bisaba indwi zibiri gucyo duhinyuze izina kurindi yuko umuntu wese yanditswe yarabirekuriwe ego nyene dutegerezwa gukora ico gikorwa nimba dushaka amahoro tukaba tutipfuza n'ukwinubana Amashirahamwe yigenga basabwa nabo nyene bagatako bagasaba kuja muri iyo migwe mito mito yoshigwa ku mitumba ihurikiyemwo abadahuje ivyimviro kugira ngo bicaririze izo ntonde bazikuremwe amakosa baragize ico bemeye nkuko Gabriel Rufyiri arongoye urikome abivuga
Yo komite urikome datrikome twebwe turi na tatwe yo vise utere no gutanga abagira ngo tugire certificate dufashe muri iyo
Deriyo nama yarangiye hatanzwe urutonde rw'ivyimviro vyashikirijwe kugira ngo haze hakosogwe utunenge twabonetse mu yandikwa rya mbere n'iyandika rigiye kwiyongera ko ngo rize rikogwe mu buryo bwiza atamakosa royemwo umukuru w'umugwi CENI akaba yarabishimye mbere yiyemeza yuko ivyo vyimviro vyashikirijwe ngo bigiye kugirwa amategeko ngendegwa ko yo mu mugwi CENI bimwe bita arrêté mu rurimi rw'igifaransa